ningesabi ukuba bhekani inibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke ningesabi ukuba bhekani inibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke ningesabi ukuba bhekani inibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okuzakuba kubantu bonke nizalelwe namuhla umsindisi umuKristu inkosi emzini kaDavide uye nayo sindisa abantu bakhe ezonweni zabo nizalelwe namuhla umsindisi umuKristu inkosi emzini kaDavide uye nayo sindisa abantu bakhe ezonweni zabo Thank you. Oh, Christ,
oh, Christ,
oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh, Christ, oh,